ungabala. Ungabalahli noma ehlekisile ngawe obakhulumise uma bekulahla ubathathe ubathethelele abakudubile ubathathe uhlale nabo phansi udle nabo ungabalahli
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 ungabathuki
abekezele